Giya ikhethi inkosi enhle yasebuhleni bamanazirethu unyazi. Amen.
Amen.
Ngingosiphamandla mina wakabuthelezi sibongo. Ekhaya kwampunyone emduba. Amen.
Amen.
Abaningi ke abangaziyo bangazi ngodubula ngoface. Uthi ke kwakudutshula kwenzani angazi nami. Kodwa ke ngiyokuxoxela ngaphandle. Silapha ke banazaretha ingcwele sisendabeni enkulu yenkosi inyanga yezulu. Amen. Indaba yami iyodwa nje kuphela. Bayazi ke ngijwayele uhamba nabo, angijwayele ukuba mude kakhulu uma ngihamba nabo ngoba bangaphambidlana, bayazi ke bona. Ngonyaka ka-2014 ngiyisebuhleni ku-July. Hleli nensizwa la. Le nsizwa lena isingixoxela indaba ithi mfuko Buthelezi. Mina uShembe ngangamazi futhi ekhaya kithi kungakholwa ekuphakameni. Uthi kodwa ngelinye ilanga ngifunde emabangeni aphansi u-grade 7. U-standard 5 ngalesiya sikhathi. Uthi ngathi uma ngisesikoleni ngase ngifukela kuGeorgia. Uthi ngase ngiyajika ngibuyela ekhaya. Uthi nganginesifo sokuwa esasingiphethe. Uthi ngathi uma ngifika ekhaya ngangabafica abazali bami. Uthi ngase ngiyabasa umlilo ngoba kwasekusekuseni. Ngithi ngifuna ukwenza itiye ngoba abazali bekho. Uthi ngase ngiyabasa umlilo. Uyawazi kumlilo uma usaqala ukuvutha. Wawusuvuthe kakhulu banela. Uthi yase siyafika lesifo sokuwa kimi. Uthi ngase ngiyawa ngiwela phezu kwalo mlilo. Uthi ngasho umlenze wonke kusuka la kwanze kwafika ezansi kwedolo la ngangishe khona. Uthi kwani into eyinkinga abazali bami bathi bangifica phandle ngazi ngakhishwa ubani endlini. Uthi ngahamba ngaye esibhedlela uthi mangifika esibhedlela uthi base bayabona bahamba ohamba isikhathi base bayabona udokotela uthi hayi lo mlenze uyasehlula kuzomela lo mlenze unqunywe ufake lo munye umlenze omusha ngoba ngangishe ngisho inkomishi edolo. Uthi akhona isimanga sasenzeka ngoba kwathi onesi ma bezongiqaqa ibhandishi wakubuza wonke unesi owayekhona ngaleso sikhathi ngizobanjwa ngiqaqa ibhandishi. Uthi wase kusuka lapho emaNazaretha ingcwele uthi base bayafika abelungu bazo abodokotela bafike bangikala umlenze wami uthi uzoba ngakanani base beyahamba. Uthi wathi angisebehambile kuzosebenza ngivakela omusha ngakusasa. Uthi emaNazaretha ingcwele kwaku-11 mfuko Buthelezi ebusuku uthi angaphuphi. Uthi angeni inkosi inyanga yezulu uthi ngamazi kamdubani uthi awulomkhulu owefaka isigqoko efaka umjivo omhlophe uthi wangena ngewodi ithi weza weza uthi ngithi uze komunye uthi kanti uze kimi ithi wafika ngivula uthi akaphethe lutho uthi wafika ngivula ingubo uthi wangibheka uthi wathi hawu mntanami kanti ulimele kangaka uthi wayesiyangivala uthi wayesiyahamba wasethi ngiyabuya. Inkosi ehla ezulwi bini ya
Hey, hey.
ebuya uthi kodwa manje mayisebuya ubuya uShembe sephethe ama proof case amabili ayephathe obambe ngapha nangapha ithi wafika wabeka la eduze kwami uthi wathi mayise wabekile uthi wayesiyangivula ingubo uthi mayithi ngivula ingubo ethi yaqala ungibamba ibhandishi uthi ngakhala kakhulu uthi wathi hayi mntanami ungakhali uthi wayesethi ibigqoko ekhanda wasesibekela esifubeni wasethi mntanami ngeke ubuze ubuhlungu uzogidazeka. It was out the bandage, Utikita Zagamanti, it was Taka, it was Eta, Utuasuapo, or Flipo, Slokala, a proof Kessel Pete, what keeps it as a singing, Utrabang Shile, Vogab Telesi, Nishemisho, MC Payami, Utushempe, Lesnes as in Nansasi, Nobang Wedding Kalas and Amoni, Nisitales Koko, Utuang Fara, Wang Wisela, and as when Utuang Badamina, Utuang Wisela Msipa, I am Wisela Yona, it was a Kipita, I am Chaman Commission Toro, Utuang Wisela, why Palendana, why we sell a proof case in Lake, Utrasabuya, and we sell a commission, Utras a valid proof case, and some of the less speed, it was a Kipinto, and Jagotara, I pet it, it won Persia, Lanyaman Shakona, why Persia, where's the Kippis I told him so? It won't keep us, I told him so, it was a condisa, in Yamami, I think Lisa, Nomlez, okay, why couldn't it have a letter? Utras a Tanisai to Lake, and for a proof case in Lake, and as we sell a paratelli, Utras. I'm a professor who trusted Kogosaki, a student army, was for the Kanda, Watim Taram, Mabet Fugot, Hotel Xen, Batel Fugot, Hotel Kuru, was a Zuri. Sibona, oh, Wangata.